nyame adofo ena no pain so ebeda yembofo ene yenkwamafo na se
na wotwe enko emetuni penyina ene nyame aye minomi nu adom na wodi afemye ne a ne din ena ose ebo na aseda ena ose de maye nyankopon
erade konkron ya wo yedum fo ene doyefo akres se fata weni munyam she wanyane abankwa mu bio yekasa sedan kan odin ishira wo she weni munyam de odin abedum pempensui na no payin so akra wanyane wabankwa mbio na wo wayen won adom na watimi aso won fidie no na modom so kan wo asafrewade wasem krojen chrei na yetumi anante boni wiase mu se wadofo shira yen ti wenim kire yen owradi yesu din mu amen
anope nyame ena madom so na obekasa kire yen yenko school mu class b na aye final year class omoye agric science na agric science no odu final year sa na ye book bi kese pa ye friend read album na read album na obeye no ya kire botanical names due bia ne ne din popo bofre but e ban botanical ya e fra no calica papaya tomatoes also the esculentum na coco e de tiobroma cacao akese sa e di ubeye uti haban no a na o de afam e de salutip e miano no wa tro ni din ni botanical name na kwase ni nyina ye ma homax in the teacher ni no a oye in charge of a greek no wa ma obi aye na book na je no ya design di obie cover na inside the one a otro din to bi a ukone book ni da wa ye hu ni pa ni din ni ya hyehye omo ye 60 ene ye din ni nyina tie so ego ho in the teacher e ka kire nkwara e se me ma mutimadu obi a nko yi ni book no ewo me office homra mo frai edimrika ko enipa de osiane nyina enim school fo abrabo obia pese odika ye ne de under 10 minutes no omo fight to two books na chi at the end of the day obia no ha otumi hu se media ni chese o prese obetumi ye ne de na we pre we so ha no ye twen books ni nyina chi tutu ye 10 minutes ni so pa wona nkorai opia hu se media ni ana we die ni cause odwene se esese me fa me de e di teacher esan frɛ wo mo se momra ebre na so pa wo momra ni nsua de omo koe mo book so no he obia ni ha otumi di book koe ana wo se ne ma yi e kire esu bi a nyankopon su bi a mo ni bi ne nyame ehwehwɛ sɛ obia ehwehwɛ ne nua ade bi enti mo bɛsa e read album I am giving you a whole day munye read album ni bio omo ye na ojiji kogu ho ɛna ɔka kyerɛ omo sɛ nyame ehwehwɛ sɛ ukɔye no a we die ɛda hɔ no fa ne biem bo ne din enti wo bo ne din amo akofɔdwo ɔno nso ayi baako no abodi pe bedu na wonso yi bako wabodi daniel damso ono so yi bako ndi obi yi bako under 2 minutes no obi a bebo obi din manage wonso age uyage in ebra o share se nkora no nkofa o books mra no 3 minutes enu na o mako office o obi a kra ne book aba no se ha I den ne de mo ni 10 minutes amoro na mo de books no aba 3 minutes time ose so de o kan e no master e no an ye me duru wa me family enu me hwe mo me body na ye usu me body na ye da bedu no mo su kura bi abo na ye me o yabo na ye me sese ye hwe obi a hwe ne nyonko die bi na wa bo nsem amankwala no nyame ma sa na nyankopon aye yen o hwe se abri biara ye wo ahunhia mo anase obi wo ahunhia mo na ohia emwa ohia push just a push esa wo ye ma no so wo ahode no kwa dia osuru yankopon e di adom se bo nipa no menim se menu adofo a otie me okoto driver ne a ne ka aka kwen mu pen edu ba bi no na osi piano na wo piano no nyame ya adom kakra bi ah driver no mi aso kakra bi no e video no eje so ko ne kwan se wo wan man push anka oka ho abrabo aye wo mu onyankopon aye ye nyina se anye ho apiafo yenye ho aboafo enti mi hia wo moa wo nso wo hia obi moa na ye nyina aye kurukura ye ho ye ho moa ye bebia ye wo se ye beko no ye bedu asomdwe mu anopai de oka ne se ye moa boa ye ho ye ho ye moa ye hwe afoforo ehia die bi ebe boa ye mpa oni friend bi nyonko kosra no na eda ne wanwa ne se oni friend wo de kane a eye dey ono ti somu dada eni die mu a eni frafo ti somu dada o so kane a o de kane a eye dey e nti o ti ni nyonko ne nipe no so o su na pom ti sei si o nyame adom o de ni safa ne ba no akre ba so kane a na kane ya ozu bisane se na eja kane a waso yi odi ye dai o se uni mi se me de bitimi so mu dada enye mi nti na maso kane a no na emo mu wu nti in fact ne hu dwiri no no dwiri ka anka bibia bia na o se de wa ye ya me wa pa se mi nti ena waso kane a me da wase ndi obi san se ah na eja ozu wonso wonso kane ama obi pe ya na che se nye bibia enye uyie die emfa mbo a obi pe ya na enye mesrew nyame suban se yemmo boye ho ye ho yenhwehwe afoforo yie die enye ne ebebo danso ene se danso de bie no nko na odwene ho nimom ne ebebo akwaboa e se danso dwene ho nya ebebo Joseph Mensaviredu wayamfre danso te ha onwene ho bi nya ebeboa Abraham Ware ewo dia so no danso te ha onwene ho na de ebeboa Foster Tete ewo chichire no akwaboa te ha onwene ho sane nyame aye enti aso pani bedu wa ha no odwene meretwe sofo yedie ho sane nyankopon aye nyina in fact yankin kan bible ni mfi Philippians chapter 2 verse 3 and 4
for no timienu chemu miensa mo interior de asem mo nwenwene bibi etutupe ana enwenyam ho so de momfo ahobrasie adwene emumu yonkonom enchen mo aram ho
bible na asem ne very clear bu nyankon pote wa ngasa de be obi ehia semo no me ehia o asuma si what did he and obey what did he and then na we hear me who says be bishop so menu ehia o to asuma me
and nine say
and nine
mumma obiara enhwe ono nko ara ade
biara uye nyame ba de and trance na nwene onko a uye de
na emum onhwe no fefo
de hwe fefo nso de bi give them a push Buano mani si kwanso buano mani ninje buano mani hoki kandimu buano mani nyamesum atwa de nyamesumu ni etitetite ya hunze weya yese yanche nisai weya yese yenye nisai weya yese miyama na juma ehu ni mfaso mini adofo jile wumi ya ye die hon sana bible ne kachre yesu enam adomso edin kranse me maye mumma obiera enhwe ono anko ne de na mum yenhwe onhwe ne mfefo die bi onyame asem no yen verse 20 and 21 ne hwede ode kan wa maye the same chapter Philippians 2
na mini obia one madwene se
Paul esoma Timothy akọ nyame manchen no okan se kru amesoma we mini obia one madwene se obi adwene ono nko ade ho to azoma me
te se ono a mo ho asem hia no
Timothy de no ho hia mo ho asem hia ti na me soma no to azoma me
fi se wo nyina hwehwe won ara de
mo sa kro we de mo nyina de biara obi aye busy na de o hwae ono nko ane ye de
na enye de eye Kristo Yesu
de eye obi fofra e so nyame ani unhwe ye ye nyame somu se yantumi amboboa ye hu ye hu ne se de biara da ye betena fie de biara da ye bedwe ye nkoa ye hu a unu ebinya ba bi na at unu ne no ho wasafo no mu anase busua no mu anase mpotem ho enu anom adofo nyame ayi ye nse yen som yen boa ye hu ye hu enye yen kasa ye selfish interest debi wanye yen sa hwe ye de nti a woda adwuma na no hwe ye ne nti a woda asafo ano hwe ye de nti a woda abusua no ana se wo mpotem ho onyame ba ano pese wutie a eh ena ye a wo su tu anamo esie onyame nim ne nti a oma sika wa okotokom onyame nim ne nti a oma wa hoden a eche so ne ohwe ne se ne unim de a etisa de ohwe ne se tremu fabo afoforo de bi edu kama minka bi a fa adwen kese ya no fabo bi edu ahoden fem fa ahoden fabo bi edu sika fem boa afoforo ne mpotem wasafo mu wabusua mu mani pa bi nso ene nje paul ekasa fa de kire wo hebrew fo mu ma no ti dumia nsa ejiche mu a yedu nsia enti nyame asem
na ye yoni adiche na mumma mwani mpaso
first word no ayame ayame depa ehonso enemi nyina so Hebrews 13 verse 16 the first word goodness sana oka goodness oka achadie ene papayo enwasem e di first word na pronounce but to do good and to communicate forget not but to do good and to communicate forget not yeyo se obeye papa e ma oyure mfi to betumi aye bi di abo afoforo give them a push no mo so nkroso eh final eh no e beboa de bi an hwe ho na nkwa odidi de bi akwa to azoma me first for anu si
okay if he says sir for bonus
so onyankopon sir for bonus so obi mu aboa no no onyankopon nani ye debe nani ko Hebrews 13:16 de nyame ka kire no no ye yo papa yo so wo ye papa e de aboa afoforo no onyame se nani ko 80 minu adofo se wo ho a aya ma menom yo no nyina yandwin se yɛde ɔsompa ɛbɛyɛ papa ebinom tumi fɛ binom tena ɔmo nkyɛn ɛhwɛ ɔmo sukuu mɛnkɔdai ɛtumi wie sukuu ɛbɛyɛ atikyafo ɛbɛyɛ adwuma ɛbɛyɛ nurses ɛne adwuma de ahoroɔ ebinom tumi fɛ binom ɛkyerɛ binom adwuma ma yɛnkenkan to aso ɔganitiafo tinsia nkyekyɛmu a ɛyɛ mmienu na ɛhwɛ deɛ onyankopɔn ɛde fo aso anɔpɛ ama yɛn
monsoa mo ho ne soa
adua bible sɛ Minu adofo se wo ho a ade so a e wo ho no so a obi de ma no obi nso ofofo nso so a obi de mon so a mo ho mo ho ene so a e bia
na sa na mo de be wie
kristo sa de no a ye so a ye ho ne so a no ye de be wie kristo mra so de kristo ni pesa min kuminya kristo ni a won dwi obi ho wo ye mo anyu no onye kristo ni papa anope nyame asem o de ma oni se Jini ofoforo de ho etoda wo yasa ne nipa bu se wajimi but go ahead ubeso nyame ni kowanim e nyame adwuma ode amaye kowanim etoda biribi tumi firi ukotokom a emu oduru kowanim erade besa wanai dachi erade besa wanai me kai se Mrs. Tabako me ma me penini ba oneni ku tena Nigeria chepa na Edu baby neche se omo akoye Ghana fo e ho no omo maame ne omo papa enti erabi ne ne kunya kwenhia efirim omo fiasen praso ne ka omo babae wa baako ne se yede ne bre mother Ghana ne father Ghana yede abofre bro sister tumi hwa kureya ma ne ma a ono ane ye ma wana ewa gana ni wama ewa Nigerian akura ni be kosku duwe chiri cha upia ene oye senior nurse ewa gana ha oye senior nurse ewa gana ha ba sister ni baby enu hawa oye nurse ni baba akupe ene nyame ya duma oye tiche ni na akwa dani shwe sister mzuche ni menyina Oh, de nyame ye. Ensuro se wo pia obi, ensuro se wo bua obi mana du eh de sesese ono nso eduro. Asembi si awo December 2012. Sa asem no de nipa bebre da so bu nipa na nimtia. But ono nso ehun no se oye de nyankopon hwe. Ye frem rika bi cross country. Akwanya bi ma eh Kenya ni abrante bi afra na Eben Mutai. Oko se America no bi. Na eya mama nso Spain for ka ho US for ka ho we mu ka ho no mu ko sia ye. Kutu America kwa chiri 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 kwa bebrebe. A di ko wie ba bi. Na ba bi o mu wie no e be wie ni ye fa ha wa ahom lines bebre. Ene ya twitwa ho. Enti Eben Mutai wa ko du na wa wie ohun ne se wa wie. Ena wakoto o jina home o tumrika na bre na wei ena Spain ni abrante a ono na eto so mi no sana ka 32 meters and sana wewie na Spain ni abrante Anaya Fernandez abeto no ofisa de na sese oye se ya mi danso a enka mi twa mu hwim koma mi sase se mi na mawie. Who one was starting or shouting, Abel, you have 32 meters. Abel, you have 32 meters to complete. Ah, I didn't have like you see a kind. Now me, I come 32 meters. Now me, we are. And now, who went to the house? Bet me, I be some. Who shouted, Semenko? Who do or not? Casa or cano on the Casem, Spain for Casem. Indeed, Spanish, no, a Kenyan, or the Spain Casa coin. On tip by. To do one or two is a new piano. Baba, 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 baba. Obi, I want to make a wa bread. Yeah, what we think about it is that we see how a brandy in the baba, 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 across all line and son or no so or toss me. No, and it's had an interview and say, ah, Fernandez, why did you do that? Only myself or catch trouble. I say, I decided to choose honesty than victory. He said, say. Me yada ya min tumene anaya en tumrika ebel en tumrika bebi a odu ye ne bebi ana mene nam no se yede me ye fa mene no kra se ye mi no ne yabo ye homo de nti ye mfa ye nkosi akan fofra me kwa ko gum anim ase ma ho de ene ne nse nti onko nipa ho nipa bi antenas ne titiro ne mamufo ena ye benya cross country gold no akosensere no but ti abrante ni ye nyankopon adwuma e de nyame asese otumma nipa bi adwen saa na omotwusu enyame bi ebetumi aboa omomfefo empo chain de ono onsem fata nanso nanka ye akwanya edema no 1 Corinthians chapter 10 verse 24 unyame ka saa kyerɛ ye nti de nyame ka
obiara nhwɛ ono ara ni ye
Fernandez ye no onye obi a wasɛe Nemo nyame asem so obiara nye debe
nhwehwe ono ara ne yie.
Me hwehwe honkoa wo yie die.
Nemo onhwehwe
nemo ko yie die. Hwehwe afoforo nso die bi. Abrante mintume no. Me ye de mintume no. Enti bebia wadui. Se obi twron so hwe na ne pena asa. Eh me ne no class e bia bebia wadu no. Onima ade ba onya penti. Me yire me ho twara me twa no. Masa me pentu ti me de ba koma na na ye dai. Na odi first na mi second na me di mitumi di a sana etie enti ehwehwe onko a odi anope yi de nyame e kan se dwene ofofro de ho de di twato akra no Yesu Kristo ena madom so John 15:13 e kan asem bi di kireyen na de okan ye oman enti
obi ni dokese a esne yi
obi ni odokese so so nyame sumni udo unua udo bibia obi ni dokese a esne yi
se obi de next time
obi amane na obi tumi aboa ne nua e wo kwan wan waso so odi wo kra eto ho e de ama unua e wo kwan wan waso so John the Baptist e kan ye pa nyabre ne kan John 3 verse 30 o si I must decrease and he must increase dwene sa ho se me boa me nua no na bere bi be firi me mu a eye na ono be koso a eye e wo mu wo mu wo mu a Asro be ya opre to kwan. Esi baby. Wanya ne krata wie a ka plane ticket. Asafone mwa no mse asafusika de. Yemfa nye sa. Bado kodru yi nyame ya adum no kodru yi no. wa bebu bua sori dan ne si asori dan kama 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 mama enwunu nkokan ebusuemu mama enwunu nkokan ewo mpotemo ene asafo mu no nyame ehwe se ye bebo bua ye ho ye ho nyame nhira ye.